baca barabona ibyo Bugiginya yavuganye n'abariko bategura kunyuruza Jean Marie Vianney batogomba. Nubwo icyo gihe byarabonetse neza umugwi uri kuranyuruza abantu uwo ariwo. Rero uyu Bugiginya we yarafashwe gushika natwarwa muri parke, gushika mujyana mu ibora rikuru rya Mpimba, mu nyuma musohora mu Mpimba, mutwara muri serivisi na Jean de Kansanyema, kumbure Museremu nawe yarakeneye gutahura ivyo bintu uko biriko biragenda, ariko inyuma baramure babaye nk'abamurekuye nawe aranyuruzwa gushika ubu nta wuzirengero y'uyu Bugiginya. Bugiginya ntiyakiriwe urubanza, Bugiginya ntiyahanywe, Bugiginya ntiyigeze haboneka nawe ngo yerekane neza imbere y'inzego z'igihugu abo bari ko barabikora n'ingene byari ko biragenda, ahubwo nawe yaciye abo irengero nta kimukurikirana. Nuko rero umva iki cyabaye nk'ikimenyezo gikomeye rwose cyerekana abari ko barakora ibyo bintu. Sinibuka ingene ngaho nari ndahageze, ariko nariko nerekana nteranja igihe tumaze gushyira ahabona bene ibyo bintu byose, ingene hateye hafatwa ingingo mu gihugu imwe yaciye ingingo yo gukura umukuru w'iperereza ry'igisirikare w'icyo gihe Colonel Ernest Musaba. Iperereza ry'igisirikare rirahagarika kunyuruza abasivile, ntibyashobora kuvugwa muri byo kunyuruza abantu ba bandi nabo, kubera twagumye tubadoma ko urutoki bamwe bahora babikora, bamwe bahora bakora ibyo byo kunyuruza. Icyaciye gikorwa habaye cyo kubakingira kugira ntibakurikanwe mu butungane, barungikwa hanze. Nk'uyu Lieutenant Colonel Libere niyo nkuru yaciye arungikwa gukorera muri Kenya mu bikorwa bijyanye n'iperereza mu karere, baraba ikintu bamurungikamwo ngo yibagigwe. Wa Braddock n'ubundi bari bapfunganywe mu iperereza rya muri serivisi na Jean de Kansanyema, bo baciye barungikwa mu bikorwa byo kurondera amahoro muri Somalia. N'abandi bose bari bagize ka kagwi bararungitswe hanze. Abagumye mu gihugu ni bamwe navuze bo mu mugambwe bakona na Evene Nzikuriyo, abo bagumye ngaho ariko ntibigeze bakogwako. Ibyo rero nibyo muri 2021. 2022 harabaye impinduka, kubera ko bamwe bari ko barakora ibara bari baheje gusambugwa bakirukanwa bagatwarwa hanze mu gihugu. Ibyo kunyuza abantu byabaye nk'ibihagaze. Nko muri uwo mwaka dufise amazina ane gusa y'abantu babuzwe irengero muri 2022.
Hari insiguro mufise kiretse yuko abo bo mu iperereza rya gisirikare bari bahinduriwe amabanga, hari yindi nsiguro mufise ku itegeko ry'uko habaye ko ibintu bicureha bitigiri bikagabanuka?
Icya mbere nicyo nyine cy'uko bariko barabikora, bariko babikora umwaka w'imbere bari bavuyeho. Ikigira kabiri ni n'urwamo twagumye tubivuza ko ku buryo ubutegetsi bwagerageje kurondera ko bwogabanya kwerekana ko ibara riko riragwa. Hanyuma mu kwezi kw'indwi hari izindi mpinduka zaciye ziba abantu ngira barabyibuka. Ukwezi kw'indwi muri 2022 wa Alfred Innocent Museremu atwara nk'iperereza mu gihugu hagati nawe nyine yaciye akugwa, hazanwa uwundi mu iperereza hatera haba impinduka. Ni nacyo gihe ukwezi nyuma Bunyoni nawe acyakugwa. Wamenga ubutegetsi burakeneye kwiyambika agashambara muri uwo mwanya. Perezida Ndayishimiye mu kwezi kw'indwi nyene avuga ijambo aremeza ko hari abantu akagwi kahora kanyuruza abantu, avuga ngo karasambuwe, avuga ngo karakurikiranywe ariko ntitwatora neza abari ko aravuga barimo. Sinzi ko yari ko yemeza bamwe bahora mu iperereza ry'igisirikare nibo bari basambuwe n'ibyo, mugabo nk'ibyo kubakurikirana byo kubabaza ibyo bakoze ntivyigeze bibaho. Mbere uwo mwaka mu kwezi k'umunani turanamwandikira ikete tumusaba ko yokurikirana abantu 80 bari bamaze kunyuruzwa ku ntwaro yiwe ibitigiritwa byari twari tumaze kuronka, ariko nta nyicu twahawe kandi nta kintu na kimwe cyakozwe kijyanye no gukurikirana abanyuruje abo bantu. Umwaka rero wa 2022 uhera ragahengwe. Kuva Museremu akuweho ntitwigeze dusubira kumva muri 2022 ikintu na kimwe kijyanye n'umuntu afatwa n'inzego z'iperereza akabugwa irengero. Umwaka wa 2023
umure ko amasifike nahazwe yaragiye mwavuze muti kuva Alfred Museremu akuwe ni igiki mutasubiye kubona?
mu mwaka wa 2022 kuva bakuye Alfred Nosa Musereye mu byo kurongora iperereza mu gihugu hagati nta zina ry'umuntu twigeze gusubira kumva muri uwo mwaka afatwa n'iperereza mu nyuma bakabura irengero ryiwe no kuri uwo mwaka kakiye kabagahengwe muri urwo ruhande muri 2023 niho guhera mu kwezi kwa kabiri dusubira kumva rero ibyo bintu bigarutse umurindi atari wa wundi munini cyane ugasanga turumva nko mu kwezi kumwe umuntu yanyurwa ha hagaca ukwezi tukumva uwundi umwe ahandi abantu bose hamwe dufise banyurujwe muri 2023 twebwe dufise amazina 10 ariko ikintu gishasha kica kiza kuri bano bantu 10 nuko hoho biboneka ko ari perereza nyene ribanyuruje service national de renseignement abo bantu bose uko ari 10 tura bose dusanga ari perereza ryo nyene ryabatwaye hari uwitwa Viateur Nzigo hariya imuyinga harakurikiye nk'uwitwa Frodoir Ndayikengurukiye atwagwa n'uwitwa Nkoroka Ibujumbura tukaje tujya nko mu kwezi kwa gatanu harabaye ibintu bitangaje mu ntara ya Bururi ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi aho hanyurujwe mu mwanya mutoyi abantu batatu buribuka muri ico gihe havugwa ngo abantu ngo batemagurana n'imipanga Bururi harabaye ibintu bitangaje uwo mwaka hanyuma harungikwa abakozi biperereza gukorera aho nyene ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi barongowe na Colonel Alexis Ndayikengurukiye batazira Nkoroka ngo agiye gutohoza ibyo by'imipanga yavugwa aho ku mugwa mukuru w'intara ya Bururi niho rero niwe acavugwa mu inyuruzwa ry'abantu batatu banyuruzwa mu minsi itatu nyene inakurikirana umwe yari umukuru w'imbonerakure ku mutumba witwa Mudahandwa Jean-Claude Ndayikengurukiye akaba n'umukuru w'abatoza kori muri komine Bururi ahamagagwa na kontabure wa komine ati ngo utange raporo umunsi wa mbere amuhamagara akacambwira ati subire inyuma asanze bidashoboka ko tubikora gushikaho umunsi amuhamagara ari ku mugoroba agiye kumwitaba ntiyigera asubira kuboneka wa mukontabure bita Egide banavuga ko akorana nawe nyine n'iperereza ngahe Bururi bamubajije rwose avuga ati batwawe n'inzego z'igihugu zishinzwe zagiye kubabaza ariko ntiyigera batwawe nyine atezo nzego n'izihe hanyuma haciye umunsi ukaza wumva umuntu atwara nk'urwaruka bw'umugambwe CNL muri zone imwe y'i Bururi yari na Kimyozi nawe nyene akaza abona abantu baje ngo baje kwimosha hakorera yagira ngo arabitavye abaragiye yitwa Focus Niyubuntu gukeye abo mwigisha yitwa Barutazaro Barutazaro ntakaruta Imana yigisha kuri lise kominari Kiremba nawe ariko arataha ahagarikwa n'abantu n'umuntu w'umupolisi yambaye inkoho n'abapolisi bandi barabibona uyu muntu ahagarikwa ari kumwe n'abantu bazwi dufate nk'umenyeshamakuru wa Pepe Bururi bari bari kumwe muri uwo mwanya baramutwaye ntiyigera asubira kuboneka tusubira kumva ivyo mu kwezi kw'indwi aho ahagarikwa umukozi w'iperereza yari yarakoreshejwe nko mu igandagurwa rya Hafsa Mosi uwitwa Desire Manirambona afatirwa ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza afatwa n'umukuru w'iperereza mu gisagara cya Bujumbura yitwa Elifaze Niyongabo agenda kumufatira mu Kayanza amuzana mu iperereza baramufungiraho iminsi ariko mu nyuma wa Elifaze amusohora mu gasho guhera icyo gihe ntiyigera amugarukana avuga ngo yaragiye kwerekana ibigwanisho ngo yaciye amusiga ariko benshi bibaza ko yaciye amwicirayo hacaca nk'amezi abiri tudasubiye kumva ivyo bintu twari tujya mu kwezi kw'icyenda uko icyenda twumva ibintu bibera i Bubanza bitangaje hatangura gufatwa umuntu w'umuveterinere veterinere yitwa Desire Sindayihebura nimba ntihenze izina Desire Sindayihebura yakora iburinga avura ari umuganga w'ibitungwa agenda kuraba ziwe gatoya cyaca kugura umuti kuri farumasi haca haza imodoka twahavuye tumenya ko ari iperereza yari irimo umukuru w'iperereza ngahe Bubanza w'icyo gihe aramufata aramutwara guhera icyo gihe ntagakuru ka Desire Sindayihebura uwamutwaye yitwa Jerome Tangishaka niwe watwara iperereza muri uwo mwanya haciye iminsi ibiri wa Jerome Tangishaka bikora nk'uko nyene anyuruza uwundi mupasitori umupastori nawe yafashwe yagirizwa ko ariko atwumviriza baraza gutangara uko nibiri babitangaje ngo yagirijwe ko yahora asengera bunyoni ngo azo umukuru w'igihugu yatwara ishengero riri ngaho ibubanza nyene amaja kumpanda nimba ntihenze kibanza hanyuma iryo shengero bunyoni akaba yarakunda kujya kurishengeramo rero mu nyuma uyu muntu yafashwe nawe bamukuraho yari yagiye gushyatuza amatafari ahamagagwa n'abantu barimo ya modoka y'iperereza ibubanza dusanga yari wa Jerome Tangishaka nyene ajya kumera nk'uwitavye bacamwinjiza muri ya modoka ibiramujyanye haca amezi abiri atawuzi irengero ry'uyu mupasiteri ariko twebwe muri ndondeza tuguma dusemerera tuvuga ko uyu muntu yatwawe na Jerome Tangishaka atageza kwerekana iyo yamushitse icyo rero cyaramukijije n'umupasiteri kuko mu nyuma bahavuye bamurekura yarabaye nabi cyane bazi ko ari ukurekura umuntu akacyajya gupfa ngo bamutahane ku ibarabara bazi ko acacikana ariko Imana irakinga wa muntu araronka bamutora aramutahana muhira aravugwa arakira ubu arakomeye ariko mu gihe yari mu iperereza yabagijwe ko ngo yahora asengera bunyoni bakamusengera ngo azube umukuru w'igihugu